heart. No pause. Ikurakile makori rokifuritamo no sukata wa choto ni toi noite kuyo waiko wezo suki wa nala naniyo.
Strafing back and forth for plays like this.